Amazina mwina kwa ni bujone na kwende.
Ego?
Besa, yabra andi na kwende zenti.
Kasi njiza kwa yungu.
But you, all that I need, baby, it's you, oh yeah.